Facebook iganwa yatanguye iritevye kubera ko igihe cisa mu 8 aho byari bitekanije ko ibirori bitangura haci hagwa imvura yisegenya mbere yamaze n'igihe kirenga isaha mu nyuma iganwa yahavuye ritangura naho hatasa neza cyane kuko imvura yaguminyanyaga
ariho kuvyara hakabaho nukurenza tubyari bibondo bigahinduka impongo
ese kwa mukitswe ni nuru ubukobuke yuko bwite
muri cumi bahiganywe aho mu Cibitoke nibazo nkiza Eric nahora kuri yo Gad Barry niwe wabaye aba mbere akaba ari bo bazosirukira iyo ntara ayo mayiganwa yose yagenda araryoshwa n'abaserukizi ba Prime Music muri rimvyo ya no mu Peace and Love
Come on, get funny.